Roofing construction Uganda. Roofing construction works Uganda. Newetonya newegwaka tuba tulina okumaliriza. Yakola ki? Tebe eri ku ITM. Kyagala okugamba nti ino nsula okundala n'erinda. Just one.